Sanibonani. Namhlanje ke sizokhuluma ngokulawulwa kwemkhaza noma amaqhizane. Iyini imkhaza? Imkhaza izilwanyana ezithanda ukuhlala enkomeni, emahashini nakwezinye izilwane. Lezi zilwane lezi zincela igazi ezilwaneni. Uma zizoncela igazi zize zenze umonakalo nasesikhunjeni size sibe neyilonda. Enye into eyekuyenzeke lemkhanza le ngokuncela kwaleli gazi kugcina selakha nesifo ekuthiwa iberia. Imkhanza iyalawuleka, ilawulwa ngokuthi sisebenzise idiphu, sijwayele ukuzidipha izilwane zethu, sijwayele ukwadipha amahhashi ethu. Amadiphu akhona-ke ahlukene. Esiliphasisa kakhulu thina njenge-coastal care, i-super deep ne-betacol. Lawo madiphu awanawo amakhemikhali anzima. Lele nkomo alisebenziswa ehashini ngoba linobungozi. Lama-chemicals asetshenziswa kulona anobungozi obukhulu ehashini. Asiliphasisi nje sithi no no ediphini lenkomo ehashini. Kufanele ukuthi uma uzoyolithenga lapha esitolo la ethengwa khona, wenze sho ukuthi uyabuza kumdayisi ukuthi leli lifanele yini ihashi. Uma ukuthi alifanelanga ungalilokothi ulithenge. Indlela zokudipha, sifake esigubhini esinephampu esifuthwayo okwazi ukuthi-ke ulifutheke ihhashi lakho umzimba wonke. Noma ufake amanzi ebhakedeni, ucwilise isipantshi umane ulisula ngalo. Khona futhi enye indlela yokulwa nawo lamaqhizane. Sisebenzisa i-tick grease. I-tick grease kuvaselinyana oxutshiwe, othakiwe iy'thako zakhona zokuwabulala futhi amaqhizane. Wona nje uvaselina okwazi ukugcoba nangaphakathi endlebeni ngoba ihhashi ngesinye isikhathi aliwathanda amanzi endlebeni. Ufaka uvaselina lowo. Imkhanza la ijwayele ukuhlala khona kakhulu, ingaphansi komsila, isemdlengeni, nala phezu kwesiphongo sehhashi, nala ngaphansi emakhwapheni amahhashi, nangaphansi kwemlenze, nala ngenzansi kwamaqakala wakhona. Ayathanda ukuhlala kulezo ndawo nawo kumzimba wonke. Kodwa nje isikakhulukazi athanda ukuhlala la endaweni ezineyiboya kakhulu. Umkhanza-ke into ekanje, isilwane esikanje kongasazi. Njoba ke ngishinga sibanga isifo esithile esigulisa amahhashi ngale ndlela yokuthi ayafa amanye uma ukuthi awazoluthola usizo. Uma ihhashi lilunywe yumkhanza kwaze kwafika lapho ekutheni-ke seliyagula, uma ulivula amehlo kanje, la lezi ndawo ziba yelo kungathi linejondisi. Uma ziba yelo libe wiki nangaphansi kwesisu kube nokuvuvukala lapho. Indlela yokuthi-ke kulawulweke lamaqhizane kona ukuthi sidiphe. Siyabonga-ke, sizocela ukuthi-ke sibambisane futhi lapho silekelelane, senze sure ukuthi siyadipha, siyanakekela amahhashi ethu kulezi zifo lezi. Siyabonga.